Well, kufunda imali lelisonto ngizokhuluma ngento abantu ngicabanga ukuthi sebeyizwe kaningi indaba ye-balloon payment nendaba ye-residual. Ngizoyichaza kancane bese ngikutshena izinto okumele uyigade uma ukuthi imoto uyithathe ngayo i-residual. One, ake sibheke ukuthi imoto uma uyifinansa, normal finance, 100% finance, sibeyicela indaba ye-residual, sibeyicela indaba ye-balloon. Imoto ye-100,000 senze umzekeliso, uma ukhokha i-installment sayo mhlawumbe ukhokha u-4,000 ngenyanga. Okusho ukuthi uma ukhokha lo 4,000 kuze kuphele i-contract okungaba u-72 months noma u-60 months, emva kwaleso sikhathi imoto kuba eyakho, bakunike lokubhugu usuqedile. But uma uthatha i-residual, kusho ukuthi i-percentage yalo 100,000 esenza umzekeliso ngayo ubekwa eceleni. Mina ngihlale ngisho ukuthi u-residual usho ukuthi it resides on the side. 30% residual usho ukuthi 30% ka-100,000, which is 30,000, ubeka eceleni. Then when you finance u-70,000. Now installment ku-100,000 u-4,000, but uma usewenze i-residual mhlawumbe ka-30%, uzothola ukuthi usukhokha u-3,000 ngoba lo 1,000 uhambisana no-30,000 obeke eceleni. Now kusho ukuthi-ke that's why uthola abantu abaningi ukuthi uma uthatha nge-residual iba cheap installment yakho. Kuhle impela lokho. However, into okumele uyigade ukuthi njengoba ukhokha njalo iy'nyanga kuze kufika ku-64 months noma ku-72 months, wehlisa u-70% wesikweletu. U-30% usahleli lo obizwa ngokuthi i-balloon payment. Now the 30,000 means uma usuqedile ukukhokha u-72 months ukhokhe u-70,000 kuphela. Kwasala u-30,000. Uma isiphela bathi awukwazi ukuyithatha imoto ibe yakho ngoba kusekhona imali ehleli u-30,000. Boom, laqhuma i-balloon. Ngoba wena kulesikhathi ukade uyikhokhela imoto, i-credit record yakho awuyinakanga, uyibona ukuthi nginayo imoto, wagcina u-blacklistiwe. Now ukuze ufinance lo 30,000 osele, kumele kube a normal application ye-finance, and ilapho abantu labo befike bayilahle khona. Uma kwenziwe i-application yalo 30,000, akuhlanganiswa nale application owayenza imoto uyithathe, kwenziwe i-application entsha. Uma ukuthi usulistiwe kwi-debt review, awusakwazi ukuthi uyifinance. Na kwenzekalani kuleso sikhathi, i-bank alikwazi ukuthi liqhubeke likunike imoto ungakaqedi ukuyikhokhela. Bagcina beyithatha beyidayisa ngoba awusakwazi ukuthi uyifinance. Kubaluleke kakhulu kubantu ababheka indaba ye-debt review. The minute waba kwi-debt review usakhokhela imoto, kuleso sikhathi futhi uthole ukuthi imoto uyithathe nge-balloon payment, inakisise leyo nto bakwethu, ngoba ungangeni nje kwi-debt review unganakile. The minute wangena kwi-debt review ukwi-balloon payment, unenkinga. Okunye futhi ekumele sikunakisise, uma uthatha imoto nge-balloon payment, ukhumbule njengoba ukhokha u-70,000 uwehlisa i-depreciation yemoto, i-value yemoto iyehla ngokujwayelekile. Okusho ukuthi lo 30,000 awehli, owenza ukuthi kube yinkinga imoto uma sekufanele uyi-trade in usuyiphindisa emuva. Kubalulekile-ke ukuthi one, imoto uyinakekele kahle in terms of i-mileage, ngonyaka ungadluli ku-25,000 kilometers. Kahle kahle ku-20,000 kilometers yona indawo efanelekile. Ngoba uma imaleji yakho iyadlula kuleso sikhathi, bese kuphela u-18 months noma u-2 years usuzama ukuphuma kuleyo moto, awuzukwazi ukuphuma. I-settlement value izohlala iphezulu, i-value yemoto iphansi, bese kuba khona i-gap, which is i-shortfall, le ongoba nenkinga ukuthi ukwazi ukuthi uyikhokhele. Na okunye futhi, bheka imoto oyithengayo nge-residual. Uma uthenga imoto uthole ukuthi azikho emakethe, ayijwayelekile, oyibiza kakhulu. Into eyenzakalayo, uma uthathe nge-residual, sekufanele ukuthi uyidayise or uyi-trade in ungakapheli isikhathi se-contract, uba nenkinga. Engikushoyo ukuthi ithathe imoto nge-residual ngoba ukhokha installment esiphansi. One, i-credit record yakho leso sikhathi enza sure ukuthi i-right. Two, i-mileage yakho uyibeka ngendlela efanelekile. Uma wenze lokho, then uzokwazi ukuthi uyi-understand kangcono indaba ye-balloon payment nendaba ye-residual. Kujwayelekile abantu bayibeka ukuthi i-balloon payment into embi, cha kuyona into embi. As long as uyi-understanda, uzokwazi ukuthi kusebenzele. Sithembeke ukuthi abantu bazoyi-understanda kangcono indaba ye-balloon payment, babone ukuthi iyakwazi ukuthi kusebenzele, ayiyona into embi ngoba ukhokha i-installment esiphansi. Ngesonto elizayo, sobe sikhuluma ngendaba ye-guaranteed future value, okufana njengokuthi ulisa imoto isikhathi esithize. Hlala nathi kufunda imali, sikusize.